bargains. Willing buyer, willing seller, her name's Stella. Looking at the fella, he trying to figure out what to tell her. Smiles, hidden agenda. Each thinks the other to be a pretender, but they exchange your names and they play the games with a poker face and they make a pact on the and act. Now you're part of physical elevation, as in my funds are at away, physical motivation. Like drink to get the conversation going and drink to get the party really flowing up and away. Suddenly it's a new day, who knew a good list and to kill it away. He rolls to his side with a thought in his mind, cause the last thing he heard was the MC say, Mikono Kwenye Hewa, Mikono Kwenye Hewa, Mikono Kwenye Hewa, Mikono Hewa, Mikono Kwenye Hewa, Mikono Kwenye Hewa, Mikono Kwenye Hewa, Mikono Hewa, Mikono Kwenye 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 Hewa, Mikono Marriage, type of bargains, willing buyers, willing sellers. Up tomorrow, forever's much long to be alone. Placid energy. Too much history, too much ambiguity. A need for binding social security. So they exchange your names with a pompous act. They make a pact. Now you're part of physical elevation. Some of are out to wear physical motivation. Like a house to get her and a family talking. Cause a house is in a physical location. Up and away, suddenly it's a new day. She knew a good life, cause her name away. She bounced outside with a smile on her mind and bumps the song with the MC say. Mikono Kwenye Hewa, 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 Mikono K